indiwarisha njengam kenda bizo ngapha kwananza kwinyilale kuthiwa kuse kuzini lo mntu akandazi intwana kule nyangupheleleyo akandazi lo mntu caba uveka ubrother wakhe ubrother wakhe wayindibone kwamaidasi kaba ke ndiyabeka ndiyayibona kwaselanyam ndingumntuogqibileyo ngoku lele nothitha athi usenza yesisifar wam ukhona umjhile ndingubone emgazane qha mna azotywa nento yakho xa ndibuyapha ndiyapha ifowuni yatsho yam ndisabele hallo ndibama ndikukhona iekho lo mntu ngathi lapha ngasavula ibrankin nosisi athi nosisi ndiba udanile athi hayi tata I'm going to go to the house. Udebeku sibika nje ngabe senzishwe hayi hayi sikumbera kipiri ka sikumbera pata pata wabo bayi hey ayiyo le nto bendindo bayiyo le enyi into le yo uyazi ngekanti sana womfana lo Yesu uphopho uchiqhiqhiwe ngamakhamba yabe bhaku ela Oxford ngoba yiyo hayi ndiyiloo ndithe qhenye khona kwababe ebhakula yo noba zipili ezininzi ngoku sana soze undibone yabe bhakula ndibeke Oxford ndimazini jeff kwezazipili thina makakana uzenze ngathi yabona keke ndibukele nje abazali abaninzi baphelisa yonke into le and ndiyakuthanda uyesu uyesu kristu wathi ehlala nento ngomsamariya uyaqoba yoha yusanya mandingadlunga ndingadlunga ndifumntana nomntu usana ndinokwazi ngoba ngathi uyesu yize nendoda yakho hayi yabona ke ivangeli yasespailand ayidibani yasekasi abantubasezipailand bathanda ushiyeka baninzinangoku baninzi abazali abangafuna ukuza kuleyo layini yebo ngoba babambe navakeli yasespailand yonke kaloku akubona ukuba ngelapha uthuba 99 waya ngelapha nentombi umsamariya ezilalini yathi intombi umsamariya andinandoda yeyakho ezalini ke leyo eyalapha ekasi you andinantsotsa ngoba iyaboba mhlelo omntu ayinothi nendoda ndilanto abazali bam xa ndiyishumayela andithandi uzendizomnye umntu no ndisimaba uthi usiva ndiuziva ngumroja nam ndingabe ndizula amanantsika ndake ndayenza ule nxarhuni ndaqamba ke ndizame ushuyela ngolu hlobo kushuyelwa ngalo le nto ingathi ithikini bisi amagrigamba xoo ndaqamba nje ndathamazini wahamba uyesu hlobo zam maqaqa uba azidibani ndabe ndatshintsha ndathi wahamba uyesu hlobo sam ebonini naske ndeva abantu abantu abangaphambili watho omnye hayi sanya mkebhuqandiwe Daniel, that's the killer, that's the one.